Bakunzi b'amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega reka tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye twongera tubaha ikaze mu makuru yo kuri uyu munsi gushikirizwa n'urubuga rw'intara nziza ya Gitega
tumenye twirinde coronavirus
muri iki gihe ibonekeza igwirana ry'ibiharuro by'abandurikiza coronavirus ishira hamwe Population Media Center PMC mufunyafunyo ryaratunganije mu gisagara ca Gitega urukirikirane guhimiriza mu kugwanya ikiza coronavirus kuva ku igenekerezo rya 13 myandagaro gushika kuwa 15 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 inkuru dukesha umumenyesha makuru w'urubuga rw'intara ya Gitega irakoze Rafael
iryo himiriza rikaba ryakorewe muri bimwe mu bibanza bihuriramo abantu benshi amashengero y'abakizwa n'abakatolika imisigiti amasoko no gituro by'imiduga aho babumvisha ubutumwa burimwo ibyo kuba byose kugira batuze bimwe biboneka icyo kiza aho ndetse banasiga bamanitse ibyapa biriko uko icyo kiza candugwa nuko cirindwa
luvuga gukoresha agatambara gapfuka izuru n'umunwa gukaraba n'amazi meza ni sabuni imbere n'inyuma ari gukora ku mwana
tumenye twirinde coronavirus
Desire Ndayatukwe yararongoye ivyo bikorwa mu gisagara ca Gitega aratubwiye kwije bikorwa cagenze
kwaje rero ngaha Gitega tuzanye ubutumwa dusanzwe duhabwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bujanye no guhimiriza abantu abantu bose kuvyerekeye ivyo kwirinda ikiza ho nyanganda citwa coronavirus kwaba twaje dutumwe n'ubushikiranganje tukaba twaje dutumwe n'iryo shirahamwe yitwa PMC kumfashanyo z'ubumwe bwa buraya bicishije mu kigo citwa Enabe abantu bavyakiriye neza gose kubera nkuko nabivuze ni ubutumwa twaje gushikiriza ahantu hari abantu benshi na cyane cyane amasengero n'amamoske kugira babwumve nabo bace baja barabuhanahana n'ukuri turavye ingene babwakiriye neza kandi bari basanzwe nabone baje barabutanga twabonye ko babwakiriye neza ubutumwa kubera n'ikimenyamenya hariho ubutumwa twatanze kugira ngo bavugire mu masengero barabusome mu masengero yose hanyuma imisa zisohotse canke ibikorane bisohotse baca bahagarara bakumviriza ubwo butumwa kubera twakoresha ibyuma tukaca dutanga ubutumwa bujya bwama butangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya site
tumenye twirinde coronavirus
mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni kandi kenshi
tumenye twirinde coronavirus
twasanze hariho ingingo zimwe zimwe bakurikiza nabijya byo gukaraba imbere yuko binjira mu masengero no mu moske twarabonye yuko amazi ariho hose hanyuma hamwe hariho n'ivyapa bicafye ko ubutumwa bujanye n'ivyo kwirinda ico kiza cha coronavirus twizeye yuko rero nkuko twavuganye n'indongozi zo ma eglise turabona yuko bazobushira mu ngiro
abene igihugu bakaba bakenguruka ako kigoro k'iryo shirahamwe na cyane cyane ko hakiri abakigwana mu nda abagisomana n'abo ibyo gukaraba ataco bibabwira Mawazo Marceline umukirisu asengera kuri paruwasi Saint François d'Assise mu Magarama asaba ko abene igihugu batofata minenegwa izo mpanuro
nobaha nuko amatangazo batubwira twoza turayakurikiza kuko mu masengero mu maradiyo hose tugenda turumva ko bagenda baraduha impanuro z'uko twogenda dukaraba neza n'amazi meza n'isabune hanyuma tukirinda kuramukanya dukorana mu ntoki tukirinda kuramukanya tugwana mu nda tukirinda kuramukanya dusomana uko tubibona abakirisu benshi ntibarabishyira mu ngiro barakaraba mugabo bahejeje gukaraba bakace basubira kuramukanya aba bana bacu bakira abajene bobo kugwana mu nda umengo babigize umugenzo ariko impanuro nobaha nuko bakwiye gukurikiza izi mpanuro nyene baduha kugira ngo ikikiza nikibandanye gitikiza inganda hano mu gihugu cacu twabasaba yuko ahantu hose hakoranira abantu benshi bogerageza kuza barashyiraho ibyo bikoresho byo gukaraba amazi meza n'isabune kandi bagashyiraho n'abantu baza barahimiriza abantu baza muri ibyo bibanza gukaraba kuko ayo mazi hari aho dusanga bayateretseho mugabo kubera ata muntu ahari aguma bahimiriza abantu benshi bagacaho birenganira ataco bibabwira
amahoro irahagije
tumenye twirinde coronavirus
niyonzi malonje umwene gihugu mu gisagara ca Gitega asaba ko amahimiriza nkayo yobandanya no mu bindi bice bihurira mu bantu benshi
twosaba yuko ahubwo amahimiriza yobandanya gose kugira ngo na cane cane ico kiza nigihave kiza kiraduhekura kuko nikiza gikaze cyane kandi cica ku rugero runini gose
Niyonzima Longe akabasaba ishirahamwe Population Media Center ibi bikurikira
nuko bogwiza inyigisho nyinshi cyane hama bibaye ngombwa bakagwiza no gufasha mu bijanye na twadusabuni kuko beshi ibibanza byinshi usanga atadusabuni turi ugasanga abantu bakaraba amazi gusa bikaca bituma batakigira ingufu nyinshi zo kuguma birinda ico kiza
Tuyutse ko igikorwa cyo gupima ico kiza coronavirus kibandanya mu gisagara cha Gitega kwivuriro mpuzantara rya Gitega
Tumenye twirinde coronavirus
Mukunyarukira kwa muganga mu gihe twibonye ko kimwe mu bimenyetso bikurikira kumene ku mutwe kwasamura ubushuhe uburuhe burenze kandi budasiguritse inkorora itagira igikorogwa kutamotegwa canke kutagira icanga gimfungurwa
tumenye twirinde coronavirus
ubu n'ubutumwa bwa Population Media Center PMC ifashwe mu mugongo n'ikigo cy'ababirigi gijejwe iterambere ENABEL
turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwibagire gukunda iyi nkuru kugira ico muyivuze ko no kwikundisha bagenzi banyu murakoze